together down, down. Show me a piece of your love. I'm calling you up together down, down. Show me a piece of your love. A piece of your love. I'm calling you up together down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up together down, down, down.
What? Sorry, just quick beat. What if it's?
Da 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 down 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 da 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 da.
Just quickly, what if it's
da 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 da